wethu, mana wethu, mana wethu, mana wethu, mana wethu, mana wethu, mana wethu. Angishaye sephansi insizwa iqedwe yolwa nobani kusasa. Ah, suka. Sibingelela ko singaye bethu nganayo nakweliphesheya. Sithi uhlele usikiya ngengoma umsakazo ukhozi FM umgqibelo isavatha kunjalo umdlalo. Sibingelela kuwe mdonswa nawe zimdola. Ayi, nangu Phumlane Hlongwane uyindlandlalazi beyidlangalaza leniya behlula. Ayi, suka madanga. Ah, linkane mashingeni. Afoda usiyabingelela nganayo nakweliphesheya. Yey, wezimdola lento omkhephehleli singehlula ngithi uyabona thina nje bazingabakhephehleli sihlale sibongelela ngisho ukuthiwa kulwa maqhude lapha lokho ngobhatomu lapha ebaleni kukubethana uyithukusa ubongelela uthi hey wena phe kwakhe uthi qhude maninginiki mniki isonge lakhe uthi ngozo nawe ngincede bapha abafuni nayaphi nibhashe nje nifuna ukudlela zona iy'ngane angithi ukubonga into ekithi yenzeka-ke inkinga ugibele etekisini lapha ayishaye umfana ikhumbe bomvu lapha ayishaye asishaye isikwele lesi uyithukusa umbonga uthi shaye mshayeli uthi bobekhona abanye bobengekho baye bephethe into zabo zakwarafu iniginqi iniginqi ikhumbi nithi niyafika enkantolo afika abuza umshushisi sebuza kuwa ngithi wena wasinda mkhephehleli athi umshushisi uyamazi mavula akuvaliwe uthi hawu mshushisi waza amadoda wena kanti walusaphi ngibuza amadoda-ke manje mshushisi indoda leyo yanginqa nemoto leyo indoda impela isiqwaga leso umshushisi amangalda ngoba phela lapha kithi labakhephehleli ngisho into yaba yisaga noma nje yayiyisiga esibi into hawu lapha kithi ihlala ibongelela ingconyo manje eyi sengifuna ukuyeka le nto obukhephehleli sengifuna ukuyeka ngimane ngishiye bona abafowethu laba baqhubeke nale nto ayi suka mani bosuke into enza abakhephehleli zinenkinga inezilonda sinesibhaxu suka into enza abakhephehleli ah suka siyabonga nabakomkhulu kuyusho umshaneli ngkhona ufike nje uthi iphumlane uyifica ingqingithi iphuphuma shubakazashile ah suka ngiyani inkani emashingeni ngichakaza ngonjani ayivuma ngempondo yenhlahla zangakhala kwegodla ihlekisi zakhe zayithi uhandolovane ayi ah suka madakulungile ayidlala mhlaba ayihambile iy'nsuzwa mani heyi.